ntiyinjira ngo nataye hudu ntaracyeze byapa kandi hudu ntakintu twari tubuze hehe hehe ntiyinjira ngo nataye hudu ntaracyeze byapa kandi hudu ntakintu twari tubuze hehe hehe ndikucapa mpagaze kucapa ndikucapa mpagaze kucapa Nava poi cum să se
Java.